ngala bengone khona sibona ukuhlupheka kwami kupheli sibona ukuhlupheka kwami kupheli sibona ukuhlupheka kwami kupheli ucela uxolo nkosi yami makukhona la bengone khona sibona ukuhlupheka kwami kupheli nkosi
Thank you.